Yanga ndi wano ku First TV straight wane kugolobi nazo okusayininga enyimba abawagiza enyimba muzirinde ku First TV era muzisabe nnyo musabe nnyo mutuwagire bannaye bagire